Oh ya, yeah, they know.
Yeah.
Alafu mademu akinyesha, wacha kuvaa thong. Kuna mwingine kwa matu za kasa, ameangusha pad tukadhania ametaga mayai. Oh ya. Yeah. Oh ya, yeah, kauna nyesha usivae thong.